Hatina musha panyika atifare kuapano zvinofadza mweya yedu kuta shaunouya hatina musha panyika tinoda
mushauri
shauri kude zita rao
zita
iza sekuda kwake iyaondi pazororo iyaondi pazororo mweya wangu chi See?